Good afternoon, welcome to my new vlog. Akong ikuhan o bio kini karon akong duha ka pinalang. Thank you for watching.